Nigati dai wambota. Negoti shimwe pamwe me. Asira mbao chingo pe.
Say what?